kubona umunsi wa mbere nabaye nkubonekewe nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye nacitse intege kuko abaguhururira ruruhuri bose bakaza baganahuri byaratonze mburaho mpera ngo nkubwire ijambo.